This just for fun to all the Leskamania fans. Leskamania!
Make some noise for Crowners!
Jump Turcila! Amigi bu
Ramu rangi tebe tomata Nindume batumka tomşica Utsu iri iti
Everybody! Jump to it to go below!
Weminchu 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 Weminchu
Give it up for Crowners! Give it up for Beckham!
Da 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 da